Viva! Viva ANC, Viva! Forward to victory, forward! Forward to victory, forward! My Sobe! My Sobe! Viva Kosatu, Viva!
Viva
SACP, Viva! Ngongwe! Ngongwe! Igama lamakhosikazi! Forward with Sanko, forward! Mandla! Comrade Sanbonani! Dumelang! Niyaphila! Forward with MK Mkonde West Caesar Liberation War Veterans! Forward! Ama veterans way to a war liberation samba na wangiti. Manda. Yoni mkwante sizo yepera le. Ay nezu zinye lezu. El kamu gente le. Manda. Comrades. Nyanbigelela nga chabulumba lapa pabwenu. Yabonu kuti ANC yathandwa kule ndawo. Ikhaya le-ANC kwangathi bonke abantu esihlangane nabo bathi bayovotela i-ANC kusho ukuthi ukhetho luka-29 sesiluwinile mandla ukuthi siwine kufanele ukuthi nina ningamavolontiyer nephume ngobuningi May 29 sithi nje masivuka ekuseni siyenze show ukuthi omunye nomunye uyaya uyovota mawulala nomuntu eduze kwakho umvuse niyeke lokhu okunye nikwenzayo ekuseni kuyovotwa ngalelo lawo uma ulala wedwa njengale ndoda le engiyibonayo le leyilala yodwa le ndoda nawe ufake i-alavu ukuthi uvuke uyovota eliyahleka ilala yodwa le ndoda. So comrades, kubalulekile ke ukuthi ngeyi-29 siphume sonke ngoba kufanele ukuthi ANC iwine lolu khetho. Kunala amanye amaphathi amancanyana akhishima yonke indawo njengamafraki.